Azuce kare mugitondo Ambaye we nambantu mugambira ukundara mutazere gamba ndakunga banyabusa mpinduru mugambi Nigeze hame mbukira oya nigeze bikora Shije kuwa dana bandi Nijisha kuwa kabani Gimi choi mbubu twari Iwe mbubi indanga jentaru kunduri mwari